Just let me dream bigger than I am. Let me be happy, let me fight, let me experience the joy of life, and let me say the word, no, enough is enough, because I have the power to decide, but still, how can I call it my home?
Ndinengxaki enkulu yonyana wam obedokwe kanye le bendizaqala ngayo. Amanye amadoda ndiyaqonda uba besondikhuka amadoda. Ngoku andiyazi ndinyala ndinje uba ndibi mandithini na.
Izibhokhwe ezitheni yazo ukulungisile nibe niphalazana namagazi nisondlana nendimoto.
Ulwazi oluncinci luyingozi ntongathanga. Ngoba loo masiko lawo ukholiswe ngawo wenziwa ngawo waze wangaka ngoku uyawatyeshela kumini.
Nam phaa endlini wena nto kagatyeni bendizawuba nembeleko phaa bendiza kwenzela unyana wam. Yeyi usiphuqile phaa ngumchamo oodade noonesi oogqirha ezikliniki abafumani mayeza okunceda. Kodwa ke ikwasisintu esi side safumana isombululo.
Elam lithi masingalahli imbokopho yalo madoda. Silahla nje amasiko ethu kulanda namasiko abanye abantu, kuthanda ulandela amasiko abanye abantu. Ithetha ukuthi madoda masilandela amasiko awethu.
Nanditshotsha ibekho le ndibano apha kwagatyeni namhlanje madoda. Ndithi mandiyimele ngeenyawo loo nto leyo. Ndifuna ukuthi madoda namphaya kwam ndide ngxake ekukumila kunje. Owam unyana ndixakene naye amatyeli noba athi amathathu. Ndithi unyana wam madoda uthatha inkolo yobusilamsi undixelela yena uba uziphilise ubomi obutsha. Yiloo nto ke wembona phaa sahamba phaa phephezela iilokho engathi ngumfazi ephepha. Mandihlalele phantsi loo ndawo madoda.
Madoda kubukuxoka nam ndinayo ingxabi ekumila kunje. Intombi yam ifunda eVarsity kwanokholeji kodwa isaphulukwana namhlanje.
Ndivele xa ndisithi khokhelisani esintu madoda nomthandazo zibe zizizo zimbini izinto kuba kaloku iThixo xa engavumanga akho nto iya kulunga apho.
Elam lithi madoda masiyeni kwasibona embizweni. Kesizame yosombulula le nyewe sikuyo kuba senzele uba ilizwe lethu lingafi namasiko wethu aphele.
Asibulele isinto bantwana.
Kade ungomsolusayo athi namadoda
amagubuhlaoyola le nyewe yale ntwana ibebhokho yakho thangana uthi uyinceda le nkwekwe ebhizi yona ibana nebhokho. Thethenye into loo nto
thangaphakathi
awasozi aphela mandla.
Awasozi aphela mandla. Xa singabaniki lwazi luphangaleleyo ngamasiko nesintu sifana nje nesiqhamo esingakhuphi siqhamo esiqhamileyo ngexesha laso kuba ke nabathi baquqa babuyelela ezintolongweni babuyise unyawo ngenxa yala bhilu lomselo namasiko ezinesithethe ke nezithethe ukubuyisa ke isintu kukusho ukuma abantu abalele ukuthula
mahle rhade bangcwengile kwaye ngombulelo omkhulu sithi camako linene elithi inyathi buzwa kwabaphambili
hayi ke madoda ndiyaqonda into yoba kulungile besingakho masivale ngomthandazo aloba ufefele ngosi yethu uthando lukathixono ubudlelwane umoya ongcwele kungahlala kuthi ngoku kude kube ngunaphakade amen
amen
imbeko ngubani na mbeko usuka phi na mbeko usisini na mbeko usisipho esivela kuNkulunkulu Mbeko usisimo esibonisa ubuntu ngobuntu bakhe. Mbeko ulikhakha elikhusela ubomi bam. Mbeko uzibonakalisa ngokuthobeka nenkcubeko. Mbeko. Mbeko undenza ndonwabe ngalo lonke ixesha. Mbeko undenza ndithandwe luluntu oludala komdala nomncinci. Kuba kaloku ndenzela izinto okanye usikelele imihla yobomi bam. Mbeko ulithamsanqa elingasoze laphela kwaye uyophila ngonaphakade eluntwini kuba usisipho kaloku. Mbeko. Mbeko ulithamsanqa nje ulutshaba eluntwini. Kuba kaloku inyaniso elumayo nevuselela izazela ezinenzolo. Mbeko sitye wena, sakhula ngawe, sabona ngawe, sacingiswa nguwe, ngokufithwa ngabazali bethu. Kaloku side sachubeka nasengqondweni. Mbeko. Mbeko ndithi kaloku ndithetha ngomtya nethunga, usofa silahlane. Ndithi kaloku uyingqondo yam, ulimehlo lam, uzinyawo zam ezibangela ndihambe endleleni elungileyo. Ndithi kaloku yindebe yam ephalalayo endisindisa kumarhamncwa angakufuniyo. Ndithi kaloku uneshwangusha kuba kaloku uluntu lonke luyachasela kuwe. Lulibale usisizalwane nengcambu nesalamane ube ungumzali onesikhwele ngesizalo sakhe ethandazela impumelelo mbeko uyinyaniso mbeko enkosi
molembo tata tata. Masa kwanza yindi thunywa mama. Umazo bi tata, tata bizo mama, uzothina lepotso yini wena?
Ikwe kwethe mina le.
Uyazi mama akadibane izinto.
Democracy,